mu bibazo bibangamiye iterambere ry'abakenyezi harimo ubukene no kutaronka imitahe y'ibanze igihe bifuje kudandaza. Mukundimana Esperance wo ku Mushasha muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yagize amahirwe umugabo wiwe aramuronsa umutahe w'ibanze amaze kuronka uyu mutahe yadandaje arunguka. Ariko bidatevye isoko nkuru ya Bujumbura yakoreramo ica irasha.
Ndo mudandaza muto muto hari utuntu ndangurino nkajabuka nko mu yinga kabiri ndadandaza nkongera nkarima kandi nkakora no ngaho. Ibintu by'umutahe mushinga ntahe niwe yampaye narampa amafaranga makeyi ndatangura nkagenda nkarangura muri vire nkadandaza isoko ryari ritarasha ubwabo nanani isununuye rwose ku buryo nakorera mu isoko natanguye mutahe w'isununuye natanguye no kuza ngenda za Uganda za Bukavu mugabe isoko rihiye amafaranga yahombeye yose.
Uwo mukenyezi ihangiro ryiwe ni iterambere ry'umuryango wiwe kubera ubwira yakorana umushinga ntahe yaragwanye kandi arasubira amunsa agatahe aca atangura kujabuka imbibe ashoye muri Kongo iharanira demokarasi akanabifatikanya n'iyindi mirimo.
Mushinga ntacambwira ati nibyo herera hiyo kubera wazi ugerageza reka n'ubusubire ndaguhe makeyi ndagenda ibubanza nkarangura imikubuzo nkazunguruka mu masite nkarondera amabido nkarondera utudobo ndarangura amambabura ndarangura imihwi nkajabura nkatwara ikongo n'amambabura hari igihe abikongo bankomanda nkakomanda nkabashyira nkajabura nkacambaha bagaca bampa amahera ubundi ntagiye nkaca nicara ngaha nkegera uyu mwana tugakorana ndabifatanya nko kurima kubera hariyo abantu barima turabaha amafaranga bakagenda bakarima uronse nk'umwanya nko mu mugoroba uvuye Kongo ukaza kare ugaca utsimbirayo ukaraba cyangwa ejo nkazindura nkaraba nagiye kuzana ibyo ndandaza nkaca nza nkicara ngaha nkafashe umwana imirimo imwimwe ko hari nk'igihe abo bintu biba byuzuye ukaza abakiriya bakansaba ibyo ngaha umwana nawe akaba ari ngaha nanjye nkaba ndi ngaha kuri iyi fotokopiyeze.
Amaze gupfakara umwuzurira ugatwara inzu babamwo ntiyacitse intege yarabandanije agwana n'ubuzima agirirwa ibakwe imfura yiwe imubera umwana mwiza iramushyigikira.
Mushinga ntaherutse kwitaba Imana wamenyereye kwiruka uraguma ukiruka nyine ugakaza ariko probleme twagize kwahwanye tena n'uyu mwuzure w'amazi nahomba simba muhira nk'ubu ahomba ndapanze inzu zaraguye kandi mfite abana batanu bariga nk'uyu we ntiyagiriwe n'umuntu bwo kubandanya kubera nyiriko ndwana n'ubuzima kubera ukuntu se yarwaye munyuma akitaba Imana ntiyagiriwe ubuntu bwo kubandanya ariko azi ubwenge arafasha mu mirimo imwimwe numva nanacotse nkashobora kumbwira nti genda hariyo ndabi wirirweyo uraba uko bakora aragenda akirigwayo kisha akaza cyangwa nkamutelefona ni ngo abonetse ibintu byinshi byo kwandika kaza agaca yicara kuri iyi mashini akandika nanjye hakaboneka nk'iby'amafotokopi kuko bifite abantu benshi dukorana biragora ariko umuntu arirukanye n'akigora ugafuma wemera ukarya rimwe mugabo ukaraba ku buzima bw'abana n'ubwo umuryango bubandanye.
Kubera azi icyo urudandazwa rumumariye ntavyigungana afadikanije n'abandi bari kumwe n'ishyirahamwe ACTF baragendera abakenyezi bakireza amaboko bakabigisha
abakenyezi batadandaza twebwe turabagendera tukabahamagara tukabaha tukicara hamwe hari nkabo tubwira ati twicare hamwe dukore nk'agashira hamwe gatoyi namba tuzaza ducanga nk'igihumbi mugabo mweze muze mwegere tubacisha ubwenge mudandaze kubera nk'ubudahagurutse ngudandaze nk'umushinga nakitaba imana uragira ingorane
niyo gushima liberata wo kumuyange ya kabiri wa zone gatumba komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura n'umwe mu bafasoni mukunda imana esperance yigishije ubu arajabukana muri kongo ibyamwa nawe intango itaba yoroshe ariko ntabura icyo agaburira abana bane yatanwe n'umugabo
wona barabiye ko n'umumama tusige tubana bisa nuko twegeranije mu pangu niwe narabiye ko kandi nuko mpano yarampanura yambwira ati we ntushobora kuguma wiceye urabona yuko umugabo muguma mushwana rimwe na rimwe ashobora kuguta none niyamara kuguta uzoca ubaho gute ugumye wicara cyandatangura gukora kandi nkuko yari yabivuze nyene yaciye ntumugabo acasigarana abana bane kubera sanswe ndumucuruza nyene ucuruzwa ntoruto bivanye n'umutahe mfise ndashobora kurangura imicungwe nkarangura n'amavoka n'imihu pembeni nka ndose nka yacaguka ko nkaca ntwara nkishashe zibiza amazi byure zitatu nkaca nkanyisha byose nkaca inza ndapandereza
uwo mukenyezi naho umutahe wiwe utari isununura cyane yemeza ko afise aho yavuye naho ageze kandi heza
kintu maze kunguka cyane maze kunguka abantu ubu barabayeho naho mfise agatahe gato uraca mu gatondo nkagenda kurangura nkagenda gucuruza sishobora kubura ibihumbi bibiri by'ibure bitatu by'abana bashobora kurara bariye ni ukuri byarangiriye akamaro cyane
barakebeye tuza ramada wo ku mushasha muri zone gatumba ya komine mutimbuzi intara ya bujumbura asanzwe akora urudandazwa ujabukambibe be n'umupfasoni wiwe yemeza ko umukenyezi akora atuma urugo rumera neza agahanura abagabo kubashigikira
jewe icyo nuhanura abagabo ko bohereza abadamu babo umwidegemvyo byo kudandaza mugabo nabo badamu bakaba abizigigwa ku bagabo babo ni nkuko natwe abagabo twirirwa kuzuba nabo birirwa kuzuba le premier le 30 kuva kuwa itariki imwe kugeza itariki 30 izuba ni byinshi gose hajya muri zone net kandi naho ugenda ubufisi inzobe bimeze gute uzovayo wirabura kubera izuba mugabo arondera rasiyo y'abantu rero icyo nuhanura abagabo bagenzi banje ni uko bohereza fevere umwidegemvyo abadamu badandatse mugabo abo badamu nabo babe abizigirwa ku bagabo babo bagende bakore icyo gikorwa n'umutima uri hamwe kuko baba bariko baronderera itunga ry'umuryango
naho uburyo ukigorana abo bakenyezi bose bifuza ko imigambi y'igihugu ijejwe iterambere ry'umukenyezi rushika hose kandi ikabaronsa ingurane ku nyungu itavuna